Sure, Majita.
It's a big money.
What else, Tabby?
Ronada.
And then I'm not going to stand with anyone.
Ah, no, get grand, Majita, get sharp.
Wa bona ke re leta ha
bo
simple
bo bona beza galpa o felo da
mu du centre de sira se da ya
no ba fara ba wa hola mona the beginning of things disimula la wana leta wana tsa
Ah,
I'm going to go to the house. Kan tahu nama mana, boleh nak cari cari dirang.
So,
Freud loh, tak ada awan. Eh, hati ada orang ni. Abu nsasan kita nsasan abu. Abu yang mela, awan. Asal nama mela, lalu itu bencang. Asal kamu buat square.
Silungu.
Silungu, lah. Awan ada this thing. Awan ada black label, black juice.
Salu.
Sekarang orang fit. Skif.
Why me?
Mela tan.
Oh. O tswa ga thabiso.
He? Ke tswa kwa bowe.
Bona matsaga. A kwa tumela ke tle ke go bona sentle. A kira I told you gore lying is a sin.
Hey pa. Ke tswa kwa bowe, we're just having fun. Ke ba tsike go tsoga phake.
Ke go kgalemetse ga kae ka bo o wena ngwanaka. Ba simane ba, ga ba sia ma go tlhelele. Bona gore gompieno You missed church. Me wa itse gore ke wena yo tsame ka ndi drums. Ko kereke.
It won't happen again, Pap. I'm sorry.
My boy. Di jo tsa gago. Di mo kitchen. E nne la ntla e bile nne la bofelo. Ra utlwana thabiso.
Er.
A bo re go.
I see myself in the middle.
Bana ba phuthe go bantsa bana ba ntsha monelo hela tatso o khabile ka madi a rona ana ana
a o ke khaba ka ile tsa ke kai
ba tena monene o dirila a o Priscilla
ah tsebela yo sia sia e
a sia sia a wa sa lora ha ka di plan di ntse di atentwana ka yena
e go le go ntse go ate eish ka bo ile mang o tsakantse
e ka ngwa ke mfundisi ntwana
e ja 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 e ma di ta ke mfundisi da
ma le ke mfundisi re eish
o le mega se tsatlile da ka tabogela go ene da ke tla le bona second doubt ne
bona mna thama go ya papa mona wa itse
o ta fa shapa ke ntwana ya
thama mta go ya papa e mona wa itse
Tema, un suicide.
Et le roi nous dit la manque.
C'est pas la terre. C'est une nigre qui a été chou.
Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah.
Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah
ah. Ah ah. Ah ah.
Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah.
Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah o ya sema o sung khapetsa khapetsa di kweng di a nyalla montu ha se ke se kopanyela ngwana ka ke gore o fetoge tsela yo e tsanye e go gogela thailong ngwana di tsala tsa gago ga di a go siamela gotlhe ha go goga go nwa boja ga go kitla go go busetsa sepe ngwanaka
wela kere ke ngwanaka wela kere ke
o gakologelo gore ngwana o sa utlweng molao wa batsadi o tswa manong
go siante
maesane